kwizina rya data rya mwana n'irya mutima mweranda amen bene wacu dusangi kwemera muri Yesu Kristu ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu nitugire Kristu turasabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya igitabo cya Yakobo turahera ku kigabane cya mbere kuva ku karongo ka 19 kugeza ku karongo ka 27 ijambo ry'umutwe riravuga ngo ubuyobokeramana bw'ukuri nimubimenye bene wacu nkunda umuntu wese nabangukire kumviriza yitondere ibyo avuga ntihute gushavura kuko ishavu ry'umuntu ritarangura ubutungane bw'Imana ni uko rero bavanure n'icitwa umwanda cyose n'ubundi bubisha bwose kugira ngo mworohere rya jambo ritewe muri mwebwe rishobora gukiza imitima yanyu nimube abarangura ijambo nimube abaryumva gusa mwibesha kuko uwumva iryo jambo ntarikore ameze nk'umuntu arabira mu kirore isura yavukanye amaze kwiraba akagenda ubwo nyene agaca yibagira uko yasa ariko uwumvi uguzigama ryategeko ribushitse ritugira abidegembya akagihambirirako ntamere nk'uwuryumva agaca agibagira ariko akaba urirangura uwo aba ahiriwe mu byo akora uwigira ngo ayobokera Imana atagumya akarimi kiwe ariko yibesha mu mutima wiwe ubuyobokera Imana bwiwe ntibugira mvura ubuyobokera Imana bw'ukuri butagira akanenge imbere y'Imana ariyo data si ubundi atari ukugendera impfubyi n'abapfakazi mu marushwa yabo no kwirinda agatosi kose kuri iyi si bene wacu muri Yesu Kristu iri ni jambo ry'Imana dushimye Imana haleluya amen bana b'Imana muri iri kete rya Yakobo turabandanya kumva ikete Yakobo adushikiriza ijambo ry'umutwe riravuga ngo ubuyobokera Imana bw'ukuri noneho twumve ubuyobokera Imana bw'ukuri kuvuga idini y'ukuri umuntu asenga by'ukuri abantu basenga by'ukuri idini y'ukuri 19 aravuga ngo nimubimenye bene wacu nkunda ahariko atangura kwandika nyene abwira abantu ibyo dukwiye kumenya umuntu wese nabangukire kumviriza yitondere ibyo avuga ntihute gushavura umuntu wese nabangukire kumviriza wumvirize ariko niwamara kumviriza nyimba umuntu ariko aravuga ibyo gushavuza ntiwihute kuyishura cyane kuvuga kuko ushobora kwihuta kuvuga ugasanga wavuze nabi cyane wavuze ibitari byo cyane wajanye n'ibishwabisho ibishobisho cyangwa amarangamutima wavuze mu gihe bitari bikwiye ubwo rero tuze turumviriza hanyuma twitondere kuvuga cyane kwishura umuntu yishure ibyo yabanje kuyumvira 20 hakavuga ngo kuko ishavu ry'umuntu ritarangura ubutungane bw'Imana ngo ishavu ry'umuntu ntabwo rirangura ubutungane bw'Imana kuko umuntu ashobora no kumva kumbure ibyo zipora niko ndavuga akumva atapuja nta mukozi w'Imana arimo apunda bipinze apubijya nundayinda bijya n'ibyiyumviro byiwe ugasanga uwo bicumuriramo kandi uri kura ari ibyo yumviro byawe cyangwa ugasanga ndikonda cyane na jewe nitanze kwa karurero ndumvise umuntu ibyo avuga sindikonda byumva sindikonda bishima ahubwo nkitwara rikakubwira abandi ati naka naka ibyo avuga sibyo urya si numukozi w'Imana byukuri urya koreshwa na satani kandi kumbure ari umukozi w'Imana cyane se ari ibintu byo mu kibano ari ibintu byo muri community ibintu nibyo ibintu nari mwavuga ngo ni uko rero aha muranunga 21 ni uko rero bavanure nicitwa umwanda cyose nubundi bubisha bwose kugira ngo mworohere rya jambo ritewe muri mwebwe rishobora gukiza imitima yanyu ngo nuko rero tuvavanure n'iki n'ububisha ububisha ni ibinyene byo kuvumva ati naka n'umukunda kubera kumbura ibyo avuga kubera ibyo akora ahubwo ugaca wirema mu kintu cyo kumukorera ikibi ukumva cyangwa umwumviye wivu murazi bana b'Imana tutagiye gutanga ubundi burorero bwa kure murazi abantu bitwa abakozi b'Imana ingene bankana bicana barogana bategana imitego rero uburyo bokeramana bw'ukuri nk'uko twatanguye hano cyane si dini ry'ukuri siricyoza yandi madini siricyoza abandi bagenzi babo ahubwo bibonekanire mu bikorwa kwanza kumwisho hano barabisaba uyu muntu abandanya yako barabisigura neza rero tuvavanure n'ikintu cyo dukura ku Mana twiteranije na bagenzi bacu cyangwa iduhemukiye bagenzi bacu Imana idutabare cyane ibiri kabiri nimube abarangura ijambo nimube abajyumva gusa mwibesha ngo tube abarangura ijambo ngo ntitube abajyumva gusa twibesha kuko hashobora kuza umuntu akavuga ati nk'ubu hariho ibintu bya mabi cya kuma WhatsApp kuma YouTube umuntu agwaye aragwaye umuntu arabindungikiye cyane genda birungikiye umuntu ati rero mwabonye uyu muntu arababaye kweri tumufashe ugacusana ngo waje nta mahera yo gupfisha ubusa fise ngo nanjye nta nifitiye abiwacu baragowe ngo nanjye nta nifitiye ngo n'amabire yananiye kuriha uko ino abari hanze bamwe ari aba mwa ngo nanjye ngo ntayo nifitiye ngo nanjye ngo nayiburiye nawe kuriha amabire niburi hariho ibintu shobora kukwereka ati umuntu arababaye ari mu bitaro turabinyene twamufasha ukaba ndiko ndabikubwira mu by'ukuri nawe byakunaniye kuriha amabire ariko sinda kwishura nicishavu ububimbwi nitonde sinda kwicura nishavu ndakubwire neza ati mu byukurisha ubu nanje ndahangayitse Imana imbabarire cyane kuko nanje canumva ko ari binkora ku mutima hari gihe usanga ufise ama message arenga 30 gahe ariko arambwira ibintu ati nukuri ndagowe naraye ubusa ndahangayitse usibye ko hari n'ababivuga atari uko bababaye kuko abababaye nta n'amatelefone baba barose yo kubivugirako usibye Yezu wenyine abakwiye kubavuganira ariko ugasanga nanje menga birankomerekeje nkunda kuba ndiko ndiga ibyo bintu nkumva umenga birankomerekeje nkagira aho numva kubera ikinkomeretsa ushobora kwishura umuntu kabiri gatatu umubwira ko atacyufise ko hangayitse ntabyumve acikaca gutega iminsi rero imitima yacu ukumva iroroshe ukamenga wubwira nabi umuntu ibyo bikunda kunshikira n'ukuri Imana izirangwiza kw'imbabazi izirambabarira cyane rero mugabo nyimba ndakwishuranya ubugwa neza ko atacyo ofise byakire wumve ko ntashoboye kugukorera ibyo wari ukeneye nanje nyene nyimba umuntu ndiko ndabugira ati nukuri mfasha ndahangayitse sha nukuri nibi bihemerewe nabi nabuze nayo kuri hababire ndabuze namahera yo kurihira abana ku ishure ibyo ndiko ndivuga kuri jewe nyimba nje kuri mugenzanje kuko nanje hano ndari hamahera y'abana ku ishure ndari hamafaktire rero hari igihe bishika bikangora nyimba nje nkakubwira ati nukuri rabo kungenze ibintu bya birankomereye siyo kuvuga ngo kunyishwa nabi ngo ntaye mufise cyane ucu cyakuruhande cyatangura gutelefona ngo nguzi namakuru ngo zipora rikararira ko atangwa yabuze amahera yo kurihira abana ku ishure cyane ngo yabuze ngo namahera y'amabire ngo bagiye kumucira kwa matara ugaca wumva ko bikuryohe ibyo rero n'iby'Imana itubuza nibyo Yakobo aduhanura yakoreshejwe n'Imana araduhanura twishurane ubugwaneza bagenzi bacu nyimba atacyo ufise mwishure neza nyimba ariko kandi nyimba ufise ikintu ukabona umuntu ahangayitse kumva kuri mu idini by'ukuri kumva kukunda Imana by'ukuri fasha uwo muntu mugirire neza muhe kubyo ufise sabikanya n'abadafise icyo bafise ibiri gatatu bavuga ngo kuko uwumva iryo jambo ntarikore ameze nk'umuntu arabira mu kirore isura yavukanye ngo umuntu yiraba mu kirore isura yavukanye nyuma yagenda agaca yibagira isura yiwe kubera iki kubera ukuntu wishura ukuntu wumviriza ijambo ry'Imana abapatiri abapasiteri n'abandi bakozi b'Imana nkanje turavuga urukundo turiko turasoma hano kugirira neza abandi kumva ko ubuyobokera Imana bw'ukuri ari ubwo kugirira neza bagenzi bacu kumviriza ntuhute kuvuga nabi ntuhute kwishura utabanje kwiyumvira tese ugenda visa amahera kuri yakone uyu mwana arababaye uwo mugirira neza ari ku musego ari mu bitaro ntagira ikimuraba uwo muha n'ibihumbi na bitanu akaronka basi n'utuyobe two guhekenya mugabo na ofisi nyimba rero wumva ijambo ry'Imana ukaja mu rusengero padri akigisha pasteur akavuga wagiri ubuntu na zipori biyavuze bikagushikira muri telefone ukabyumviriza mugabo ukabyumviriza nugira icyo ubikora ko kandi woshoboye kugikora umeze ngo nk'umuntu yiraba mu kirora kisokoza neza ibintu byose akibona isura yiwe mugabo iyo uretse kwiraba mu kirore ugatambuka ukagenda ntusubira kwibuka isura wari ufise akarorero nciye numva mbere kaje mu mutwe hari igihe bajya abantu bakunda kwisiga bijya ajya amafu yadutse yo kwisiga umuntu akikora kabisa kisiga utuntu akikwita ko n'ingohe hari igihe aba yumva ko yabigize neza kandi nyene yari mu kirore aba yabigize neza mugabo hari igihe ashobora kwegera imbere imvura ikagwa adafise aho yugama bigaca bihindagurika ntamenye ko yononekaye mu maso cyangwa akaba ahetse umwana nama nibuka aho ahantu nari ndi hanyuma umuntu yashize ku ingohe hanyuma sinzi ukuntu yahagurutse nyumba yaragiye hanze kamwe karakoroka kavuga ubwo rero yumva yiriwe yumva ko yakubise neza stire neza mu maso abantu tumubona neza ariko bamwe twarabona ko urugohe rumwe ruriko jeni je kumbure nabibonye gusa sinzi ariko naciye ndagatora ko kagohe ndagashira ahantu ndagashira imbere yanje rero ngira nawe yaje kubibona mu kirori giheze ubwo rero Imana idutabare cyane we yumva ko yaye ariko yaza kujaraja ku kiyo akabona ko ibintu yikoze byononekaye yari kongera kurondera aho yagata ariko se yari kukarondera kaka nani dutabare cyane ngiye nibuka ko nanje nyambara amaherena nigeze kuba nambaye amaherena twagiye mu bukwe mu kirori cy'umuntu hanyuma nyuma nza gusiduka iherena rimwe nyimba ryavuye ko gute numva umuntu arambwiye ati niboneye ko wambaye iherena rimwe nyimba byagenze gute ngiye mu modoka ndarabasanga rimwe ryagiye irindi ntaririko nca ndagenda ntura na rya rindi ryariko canirwa ta maherena kandi navuye muhira nzi ko nambaye neza nikoze nashize kwa maherena imana idutabare cyane reka tubandanye reka tuje kuri 2024 amaze kwiraba akagenda ubwo nyene agaca yibagira uko yasa ibi ni bya bindi bya wa muntu yiraba mu kirore ibiri gatanu ariko ubuzigama ryategeko ribushitse ritugira abidegembya akagihambirira ko ntamere nk'ubuyumva agaca agibagira ariko akaba uwurirangura uwo aba ahiriwe mu byo akora aleluya amene amene murumva abana b'imana arabisobanuye ko uwumva iryo tegeko akarikora akabirangura uwo aratunganye neza ibintu byiwa bishira ku murongo ijambo ry'imana arajyakira akamenya ati mu by'ukuri iri jambo ni sawa abonye WhatsApp inikira avuga ati ni murabe uyu muntu arahangayitse duterateranye uwo araterateranye canka nabishoboye akabikora ku giti kiwe bitarinze kuja muri groupe hari abantu bafise umutima wo gukora ibintu mu ibanga ryabo bakagirira neza n'uwo yaguriye igitoke cyangwa kiro cy'umuceri ntarinde kubishyira ku masoso lezio nyimba ari ku masoso media ntarinde gutwara bakamera ibintu mwibye akaba wogurira itongo umupfakazi ukaba womugirira neza ukaba womuvuza ibintu nk'ibyo ibiri gatandatu baravuga ngo uwigira ngo ayobokera Imana atagumya akarimi kiwe ariko yibesha mu mutima wiwe ubuyobokera Imana bwiwe ntibugira mvura uwugira ngo ayobokere reka tuhasubiremo uwigira ngo ayobokera Imana atagumya akarimi kiwe ariko yibesha mu mutima wiwe ubuyobokera Imana bwiwe ntibugira mvura ubu rero ayobokera Imana ngo atagumya akarimi kiwe ngo ubuyobokera Imana bwiwe ngo ntibugira mvura reka ndababwire mu yindi mvugo itomboye neza nari namye ndanabivuga ko ibi bintu byo kuvuga ngo uri umukozi w'Imana ukagenda kugirira neza umuntu utwaye amakamera cyane ugaca ubikubita kuri YouTube ukabikubita ku mastati ku ma Instagram ku ma Facebook uhagararanye n'uwo wubaka inzu cyane uhagararanye n'uwo washiri igitenge mu by'ukuri ibinyene ni ibinyene bivuga ntacyo biba bimaze ubwo buyobokera Imana buba bupfuye ntibuba ari bwose ubuyobokera Imana bw'ukuri bwo kugirira neza umuntu ugaca uwo ari we wese akamenya ko kajya agatenge yambaye ari wowe wakamuguriye uwo ari we wese akamenya ko ninza bamo wamushiriye ku ibati ibyo bintu si byiza si byo kabisa si byo hubwo wobona ujya muntu waguriye kiya gitenge ari wabyivugira ujya muntu wagiye gusakarira inzu ari washinga intahe ati nukuri umuntu runaka Maragarita wo muri Australia cyane se w'Ubujumbura cyane se yataba Maragarita nukuri byanyangaranye aka gatenge nambaye niwe yakampaye agashinga intahe wenda abantu bakakumenya ariwe yagushinga intahe ariko kuba wewe wabikoze nk'ubu jewe zipora nkakora ikintu runaka nkagenda nkatwari ibiro bitanu by'umuceri amasabune 10 agatenge ku muntu n'ama nkaca nifata selfie ndiko ndabimuha bakadufotora bari yo bana b'Imana ibyo bintu si byiza nibi biba Yakobo ariko aratwihamiza mu gihe rero ubu ari byo byeze atamuntu yogirira neza umuntu atakamera ihari cyane atafoto ibabaye Imana idutabare cyane biri ningwa aravuga ngo ubuyobokera mana bw'ukuri butagira akanenge none hagira tubwire ubuyobokera mana bw'ukuri butagira akanenge imbere y'Imana ariyo data mu imbere y'Imana data cyane ariyo data uko yabivuze si ubundi atari si ubundi ngwatari reka twumve icyo kintu agira tubwire ukugendera impfubyi ukugendera impfubyi bana b'Imana ngo ubuyobokera mana bw'ukuri dini ry'ukuri ubuyobokera mana bw'ukuri umuntu w'ukuri yubaha Imana yumviriza ijambo ry'Imana akarizigama ukugendera impfubyi ukugendera impfubyi ariko atari kuzigendera na ya makamera na ya ma telefone ubikore n'umutima wawe iyi mfubyi abariyo iba yotanga intahe mugabo atari wewe kandi utabibubwiye ngo genda ushinge intahe ngo genda utange intahe wenye ni ku Imana ibyo byigenzereza irabizi kubigenza akaba yo gushingira intahe atayisinze naho intahe yawe yaranditswe mu ijuru ni waba urimo neza shima ko ibyawe biri kwandikwa mu ijuru n'abapfakazi mu marushwa yabo no kwirinda agatosi kose kuri iyi si ukugendera impfubyi n'abapfakazi mu marushwa yabo ngo n'ukugendera impfubyi nagisiguye n'abapfakazi mu marushwa yabo mu marushwa yabo nchuti yanjye ngira ndakubaza ikibazo wewe mu marushwa y'abapfakazi mu marushwa y'impfubyi wewe umaze kugendera bangahe wewe umaze kugirira neza bangahe nubwo ndabikubajije ntuwave nawe uca wiyumvira ati nanega bashatse pora wewe ko ari karaduha iki kibazo we bite rero kubera jenda hawe aka kazi n'Imana kugira ndabikubwire wewe undeke gusa jewe Imana izonyibariza Imana izonyibariza mugabo kubura ibisomye Imana irabe ni nabantu byangura neza irabe ukuntu yofasha anyway jewe ndiko ndarangura ubutumwa bw'Imana ubwo nyene igikuru nuko ndiko ndarangura ubutumwa bw'Imana nkabikushikiriza rero je Imana izongirabe rero nyimba ibi bintu ndabikubwiye uko ukuntu Yakobo nawe yabidushikirije impfubyi n'abapfakazi mubanye gute ubyifashe mu gute ariko arahiri umuntu yoba afise impfubyi imwe gusa ishimi kavuga ati uko biri kose ndyamye ngahantu nipfutse ikireta kubwa Margarita ari muri Amerika kubwa Emmanuel ari muri Canada kubwa bucumi turi kumwe ngaha ku gatumba kuko abagira neza sabagiye mu bihugu byo hanze gusa mu Burundi harabafise amahera nayo gutera inyoni bogombye gufasha abo baba abo babana nabo babanye ku mitumba yabo ibujumbura abatajiri bafise amahera nayo gutera inyoni bogombye kubakira abatishoboye n'abapfakazi n'impfubyi ubwo rero urabe nyimba hari uwumaze kugirira neza niwe abatawuragirira neza ukaba wumva kuja mu rusengero ukemanga kuri umukristo by'ukuri ata muntu ugirira neza ata muntu wahaye n'ibati iga uraru kumwo bikora abantu turi hanze urashobora no guhera miliyoni 2 3 kwa buri ritongo umuntu ukamugirira neza n'abari mu Burundi Bujumbura murashobora kugurira amatongo abapfakazi n'impfubyi hanyuma rero turangiza mu marushwa yabo no kwirinda agatosi kose kuri iyi si no kwirinda rero ngo agatosi kose kuri iyi si, ukirinda kujya mu ngeso mbi, ukirinda kuvuga nabi ibyo utabanje kwitondera, ukirinda gukora ikiza ukagishyira ku marezo sosiyo, ukirinda mbese ukagendana mu buntu bw'Imana, ukagendana mu buntu bw'Imana nk'uko Yakobo abitumenyesha atubwira ingene dukwiye kubikora. Ubwo rero umukami Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen. Turagusenga Yezu, turakuninaza.